ngokumnandi mdala ngumama yazi into yomandiyenze xa ndizawulala ngumama ndifundile ndagqiba ndiyasifana ngumama mazandise iintsuku zakho mama ndikhulile ndigqibile ngokumnandi mdala ngumama yazi into yomandiyenze xa ndizawulala ngumama ndifundile ndagqiba ndiyasifana ngumama mazandise iintsuku zakho mama inkosi mama Mama inkosi ngonikhulisa kwakho inkaso yakho indenze ndanembeko ndayindoda eqotho ndiqinyelwe nayintloko ngokumama lisabethi ifokotho kwenye ndikhulisele phezu kothando wandibonisa intlonipho ma andibonisa indlela ndibonisa abantu wahlala nam phantsi wathetha nam usithi ma mntanam bunzima ubomvu zungatatazeliva ngoba le nto asiyontsomi oko kutatazela komntana kukubali batsha batsha ube yiplay udlala abantu lutsha luthi sisibethi bamele kude xa une-aids wena ube yi-230 uthula uthethi liyaqoba ivumba lebhokisi xa unengxaki uthetha nomama soza ngayilungisi ndivele ntyiwe sisazela xa umama engangxolisi because ndiyamthanda iinqondo zakhe zifane zikadiamond ndandingusikaface ndandikhule ekhaya ndandibethwa ngeprima ndanqandela umama tata sibophe ngebhande elinye because wayeshusha ubaba ungekho mange ndandintoni ndandibethwa ngokundiphatha imela utata lawuleki nditya intsango ndiyasela utata shophu ndicuthi izibhathi ndingutsotsi utata nanali ixesha likatata mama khandinika itshansi ngokukhe ndithethe ngotata wena tata andazi noba ndinxiba bani ehlangwini you don't know nothing about me because uyindlavini wena tata zange wandithengela nebegin that means le nto ndiyithethayo unoyothuka iqonda uba unesibindi ongekho ngoku ndandisoluka wava kuthiwa ndiza koluka wabaleka waduka wadivosa nomama ugqiba kwakho ayiqala indlela but azange ushiye siyalo ukuhamba kwakho ndiyabulela lengqibile ngokumnandi mdala ngumama yayazi into yomandiyenze xa ndizawulala ngumama ndifundile ndagqiba ndiyasifana ngumama mazandise iintsuku zakho mama ndikhulile ndigqibile ngokumnandi mdala ngumama yayazi into yomandiyenze xa ndizawulala ngumama ndifundile ndagqiba ndiyasifana ngumama mazandise iintsuku zakho mama okay wahamba utata umama wandiphatha kweqanda kwabetha umoya endlini kwayeka unukumphanda ndahlala kamnandi lapholelam ikhanda hayi nozala thixo makakwandisela iintsuku zindothusilo ndenzele zona kwelanga eliphuma ebusuku but mama anayo utata naye sisiphukuphuku but now ndiyavalelisa mandikubonga kokugqibela ndandingamameli but mama wena ukwazi unyamezela mama ndandikhule ndibethwa ndabulela ngonakekela ngigqibile ngokumnandi mdala ngumama yayazi into yomandiyenze xa ndizawulala ngumama ndifundile ndagqiba ndiyasifana ngumama mazandise iintsuku zakho mama ndikhulile ndigqibile ngokumnandi mdala ngumama yayazi into yomandiyenze xa ndizawulala ngumama ndifundile ndagqiba ndiyasifana ngumama mazandise iintsuku zakho mama